wale amani alaye.
Fitiri wale
amani alaye. Fitiri wale ala defe, kira defe, manyuma shite fe o, ah e mandi mogoshie. Nena na bawiye na kanu bawiyo, nena na bawiye ne boye bawiyo, janda na na fitiri wale defo ye. Mo fitiri wale mogoye. Iba deme kabo segena degu mane soro abita sigi jula maude fe ki konia ki korofote ki konia hudi fitiri wale teri maude mani nyoche
fitiri wale yamadi alaye
bara nyongo mauni nyoche mo furu mauni nyoche. Jamana ni jamana che,
fitiri wale ya madi alaye.
Ayato, ka fitiri wale yato. Ayato, ka nyuma dombali yato. Otiko nyuma ye. Nineko fitiri wale mai, nemiri la furu manfilala. Mamina ni chaimba musota oya soro dorometa bulula hatura gere femelula hatu jori jorila ala nana cheba ingari sige na fitiri wale mamiri chetara sanga soba dojo kata konya musofuru kato bila sanga soba ina ka muso kora to luwa se sigila kalo kelen kalo fila kalo saba aya muso kora furusa ka fo ko ma civilize jaja ala te sinogo ala nana bolola wari beba aya yera la lu aka konya musotara halumaye ala tesinogo tumamina naha erebana amiria jigila furu musokorola atara kabituta kata soro mawere omarie hotuye milia derdoe etasi chamantigido nafulo tigiba dantuga nafulo labada jaja ala tesinogo nebi mi fo silame deuye mogo kana son fitiri wale ama omandi alaye ni etie tade alumaye na osera kiyama jana mami nga chugu jana mabe we fitiri wale dayore awa na soma awa na swala kuju
Soma,
aumana soma, aumana soma.